natural man. Umntu wemvelo. Yeah. Sibe nomntu ekuthwa umntu otheni ongubaba enkosini emoyeni. That is umntu oyamkela inkosi but akakazifidi ngelizwi lenkosi. As a result, inyama yakhe yiyo elawulayo ebomini bakhe. Then sibe nalo mntu kuthiwa umntu kamoya. That is umntu obomi bakhe sele buthathwe ngumoya, umoya olawulayo ebomini bakhe.
Amen.
Amen. Akenzi izinto ngoba eyazi program yecawa. But uhamba ngokulawulwa ngumoya kaThixo. Amen. Sele sibabone ke abantu then sizovala. Sifunde sithe bangabathathi. Natural man. Baby Christian and then a spiritual man.
Colors.
First Corinthians chapter number 2, verse number